Hello wa Malawi, zina langandi nisa Malvitha. Ndabuwa nutengo wajisoni, ukuti mozi mwa oimba. Kabina tinene kuti nkaragare pa oimba Lucius Banda Wamwalila. Iyeyu, Wamwalila atadwala ntenda ya impyo imene wakhala kudwalika ndithu kwa nthawi ya itali. Kwa miezi yokwana iwiri, Lucius Banda wakhala asali active pama social media aki onse. Ndipo mwezi uno wa June kamodzi koka anazapangapo audio yongofuna basi kupereka moni kwa anthu ndikwa udza kuti akuyeserabe ndithu kulimbako pamoyo. Ndipo pasiku la abambo kapena tinene kuti pa Father's Day mwana wake wa muna amene dzina lake ndi John anawafunira bambo wake mafuno abwino a tsiku la abambo. Mbuyomo nkuti mawiki awiri mbuyo mwake pasiku la abamboli anthu anali ena anali atayamba kale kufalisa uthenga wakuti Lucius Banda Wamwalila. Iyeyo wakhala ali oyimba kuchokera mzaka zakale ndipo wapanga mahit ochuluka watisira mahiti ambiri mbiri endi watukula ndithu luso la oyimba ambiri mbiri ngati a Malawi komanso Malawi inaliyense Lucius Banda tizansowa endi mzimu wake use montendere. Koma ndifuna ndikuze ndi chinthu chimodzi, tikhala tikupanga ma video zambiri mbiri ochita dedicate kwa soja Lucius Banda pompano pa channel chathu. Ne mutangochita subscribe kuti ma videos onse asama kuponyeni. Langa dzina ndi Sam Malvitha and please kumbukirani kuchita subscribe. Mzimu wa soja Lucius Banda use montendere funso muzamu kumbukira ndi nyimbo iti. Mukwananga wa mucheme so